Akarere k'uburezi k'intara ya Bubanza ni kamwe mu gahanzwe no guta amashure ku banyeshure bo mu mashure y'intango. Kuva umwaka w'ishure utanguye mu kwezi kw'icenda, abarimu, abavyeyi be n'abanyeshure twavuganye baremeza ko abana bata ishure ku bwinshi ku mvo zitandukanye. Uburyo bigamwo harimwo ukubura aho bicara be n'ubwinshi bw'abanyeshure ni vyo ahanini vyatumye batarindira n'uko igice ca mbere c'umwaka kirangira nk'uko bisigurwa n'uno munyeshure yari ageze mwaka wa gatandatu.
Jewe naravuye mu ishuri bivanye nuko uravye iri shuri twiga ko nkatwe uramona twiga mu mwaka wa gatandatu ngaha twicara hasi ugaca usanga umuntu atashe yavundagaye. Bivanye rero n'ibyo biharuro byo kuba umuntu yavundagaye, nawe urabona ko ahantu hose ahantu ho kwicara bisaba baturose intebe. Ariko nka jewe mbona ku ishuri kuhagaruka abana bangana nkuko, na cyane cyane ko bavuga ngo hariho korona, urabona turicara nako. Jewe mbona ntazogaruka kweri.
Uwo munyeshure ari mu bandi bataye ishure aho kuri iryo shure tutashimye kuvuga izina aho mu ntara ya Bubanza, twabajije umwe mu bavyeyi baharereye nawe nyene yahavuye akura abana mu ishure muri kino gice ca mbere, avuga ko yashize aho abana bashize.
Yego, jewe abana batatu narabakuye mu ishuri kabisa. Kubakura mugabo sina bakwiye kugushaka, bavuye kubera bababara mu mavi, umwana yicaye cane yitunye arababara, ukaba yogwana batizime bonyene barambiwe, bamwe bakagenda mbere bakaza bagahera mu nzira ntibashikeyo. Umwarimu ndamubajije ambwira ko abana mbere batagishika ku ishuri aca bafata umwanya uko ndabareka bakumva amahoro, kuko nari namaze kubona ko bateza kugwara batizime kabisa. Nakamara maza sinzi inzego z'igihugu cyo ziriko zirakora ko ibi bintu zibibona. Ni ukuri kwa Mungu uravya ukuntu abana bataha, urumva agiye uno munsi ejo agagenda impuza za rugondo, ni ukuvuga tukamatora mesa impuzu rero ari imwe n'ubukeye dufise, nta mpuzu zibiri woronka ku munyeshuri umwumwe azoraguza. Urumva twamira ku mesa, twosaba rero ni ukuri ko abana batashobora kuvundagara n'abariko baravumira bariko baragenda, batashobora kuvundagara kuko bicara hasi ntakamara amazi.
Uguta ishure ku bana bo mu mashure y'intango haba abavyeyi canke abarimu ntawe bikibabaza nk'uko twabisanze mu banyagihugu bahuye ububanza. Uno mwigisha twamusanze mu ishure avuga ko mu bana 180 yigisha abashika 70 baheze ishure, kubwiwe ngo nagahengwe.
Ubu jewe nk'umwigisha ndatangwe kugira agahengwe bivanye n'uko nahora mfise abana 180 mu ishuri rimwe. Ubu rero haramaze kuvamo abanyeshuri bashika 70, bamwe ntugenda umenya ibyabakuyemo, igituma batariko bariga, bamwe bamwe n'ababajije baca bakubwira ngo ni kubera biga ari benshi, ngo ibintu guta ibiti bicara hasi, ibintu nk'ibyo. Ubu rero novuga ati kamitende kuri jewe kariko karoroha, na cane cane nk'umurezi w'abana uriko uraraba ingene abana bicaye ngaha mu ishuri, urabona ko kugira ngo ube guhamagara nk'umwana ava inyuma aze ngaha ku kibaho, urabona atagiye arurira ku bandi bana ko bidakunda. Icyo ni ikibazo kinini cyane dufite ngaha ku iri shuri.
Ikibazo cyo kwigisha abana mu mashuri y'intango cyabuze inyishu haba aho mu ntara ya Bubanza eka n'ahandi mu gihugu. Abavyeyi be n'abigisha basaba leta gukora uko ishoboye kugira yorohereze abana kwiga, maze ibitigiri vy'abatishure ntibibandanya kugwira.